Jobona, Bengena, Lafumbuga, and Sakaya, Icona, I appreciate my showers, is African, Siswa, Yasuguzi, Mkulumland, Kashashi, Nopumland, Lena, Eso Wensek, and Jobona again, Siswa, Singena, Jangamanje, Singena Gumning Baso, who's a copy of Umlando, Amashabazi, Koningo, Mekona, Conte Kona, Contes of Wensega, Owako, Challenge, Utuluzi, too, was a Wumnandi, was a Woningoma, Mkulu, Elapa Ezulendi, District.
Njengoba nikhona nje niphuma ngaphansi kwesandla sabazali abazali banikeza amagoso nawo amagoso aphethwe ngoba nangu shenge nje umzali wethu sonke ngoba sihle nenhlahla esimanga sokuthi nje ngokugida kwenu ingoma nikwazi ukuthola ithuba lokuthi ushenge abe kuphakathi kwenu anenzele nomsebenzi omuhle kangaka anenzele wona abaholi abasazobalula ngaphambili mina-ke ngumkini obhoka kwaZulu ngiyinsizwa nje niyazi-ke nani kodwa-ke namhlanje ngilafa nje emkhandlwini njengomsebenzi ozama ukuphuphuzela ukuthi ushenge afise ukunenzela khona kufike ngendlela efanele kuningi asizobaba badeke osizokwenza nje ukuzoncinda shenge odengezini lwakho uyikhiphe impi yakho impi embube ngoba iyophephezelisa iflege laseZululand eThekwini eyifundeni ezinye ngoba yonke into eyenziwa eThekwini umsuka wayo nomongo wayo ungowalapha eZululand lawo umlando osho khona ukuthi ihlala nkosi izilo nengonyama zonke ziphilela socela-ke umfowethu ozokhuluma nje kafishane egameni lamagoso ezingaphambili akubalule ukuthi uhlelo lwamagoso luhamba kanjani emveni kwalokho-ke sobe sesicela nje sithi kuhloniphana impela kakhulu ngoba kuyobe sikhuluma umkhulu kunathi sonke ushenge okuyena baba wethu nosenzela umusa ukuthi sikwazi ukuthi lolu suku bempumelelo ngiyathokoza
Ngingenelele kakhulu endumeni yethu ubaba nodlela phakathi kwethu sichaza sidlulisa ukubonga kakhulu baba ukuthi uhambe nathi siya ensizweni futhi ngidlulisa ukubonga ke nasemagosweni onke kakhona njengamanje nasemasotsheni yonke insizwe zonke ikhona bese dlulisa ukubonga ngokukhulu-ke shenge ukuthi kukho konke siwazivuka shenge lokhu sikhuleke njalo kuwena wagcina ukhona osipha khona lokho sathi cile wathi nje cha nakho qhubekani yaphambili shenge ngicela ukubonga kakhulu lokho ngaphathi nje ngamagosi ngoba beyithenga
sinike nihlo halala weshenge siyabongela halala weshenge siyabongela
halala weshenge siyabongela halala weshenge siyabongela
Hulumeni
Hulumeni
akubingelele kakhulu nodlela amagoso onke ndabezitha
ubaba ugumede uphakathi kwethu ubaba umasana ode iqhuquzela wonke lomsebenzi insizwa zonke sanibonani
yebo
ningawabukeli phansi amagama ade show umlaba ukuthi seninto eyodwa lapha ninto enjani
eyodwa
banifika phambili khona bakwanongoma khona basebaqulusini khona basophongolo niZululand masene phambili
sure
ngakho ke lo msebenzi esizowenza lapha ekuseni sizothi insizwa hambani kahle niphephe endleleni nifike phambili nibakhombisa ukuthi iZululand iyini nibakhombisa ukuthi ingoma yangempela iqhamuka lapha
sure
eZululand baningi baqhamuka endaweni eyiningi komtshezi koThekwini bokhahlamba kodwa abantu balangazelele kakhulu ingoma yalapha
sure
okusemqoka ukuthi umuntu mayisephambili alalele amagosa
sure
uma sekufika eThekwini engabonakala umuntu sesebhisha akasekho la yonke into enziwa khona sinifisela inhlanhla ke bafowethu ziningi inhlelo okuyothi masenibuya le siqhubeke nazo ke sesilapha ekhaya kusukela ngoJulayi kuya le kukhona akalokhu bebhala bekhala ngama uniform sizobenzela ama uniform abo yawo dodwa nje kule kungoma kazwelonke isazobuya ingoma ujikelele uze ize lapha ingoma uma senibuya leThekwini sinifisela inhlahla ke bafowethu sizonthela ngeyibonkolo ophethe ubuthongo aphele manje ubuthongo abani ke bafowethu nidlale kahle phambili banihlelele amagosa ahlelele ukuthi laphambili ningabulawa indlala
siyathokoza kakhulu sizingane zakho baba isipho sokuyohlangana nezinye izinsizwa siZululand siyaqonda ukuthi bambala kakhulu omasipala abakwazile ukukontributa emaphaketheni abengenalutho kodwa wathi ukunokuthi sivalele ngaphandle ngoba iningi lentsha aliafford ukuyela le wathi umhlonishwa ucela ukuthi ke siZululand sizingane zakhe ucela ukuthi sizizwe sisekhaya sinobaba wethu esithwale ziyosibeka le phambili endleleni usithembisile ukuthi asizukulamba uzosinika amanzi sophuza simaye lokho sikumayayo akuzukufana nokuthi ngempela sihambile nje kwathiwa hambani bantu abami noyibona ukuthi nifana nobani phambili siyathokoza kakhulu ngathi ngalesipho lesi uzofaka lapho ngenxa yamakhasi
uzowona sephala jodi lengane uyiphangela kodwa kanti akala kwesi
siyabonga kakhulu siphungashi siyabonga kakhulu
Alright imbukelo enhle ka production njengoba silokhu sishilo sithi umkhandlu omkhulu iZululand district njengamanje samukela ubaba uMeya umhlonishwa omkhulu uShenge usolisa samukela uSondiya Sondiya asikubingelele umhlonishwa waphinde sikomkile namhlanje kwi channel enkulu ya online inhle ka production
Sibingelela kakhulu nababukeli bonke beNhlaka Production.
Mhlonishwa ngibona kukuhle kakhulu ngaphansi komkhandlu weZululand District njengoba namhlanje sihlangene lapha sibona izinsizwa amahlabathi zihlangene zibheke kwingoma kazwelonke. Kuyavela ukuthi ungubaba onesandla esihle ekuphatheni izingane. Mhlawumbe namhlanje ubungathini kumbukeli nabanye intsha esakhula ngobukeka ngathi lapha entsheni ngathi unesandla kakhulu. Ela uqinisa khona isandla nanokuveza ukuthi kungani sekubona ukhuthela ngaka uqinisa isandla lapha entsheni
umcimbi lo wengoma njengoba sibabona namhlanje ekseni beya kungoma kazwelonke eThekwini abantu abasha abaqhamuka emahlabathini baqhamuka kwanongoma baqhamuka ophongolo baqhamuka baqulusi lolu hlelo luhle ngoba luyayiqoqa intsha intsha ingabe uvanzi kufundisa ukuthi intsha iphathe ikwazi ukusebenza nabanye abantu ngakho ke silithakasela kakhulu lolu hlelo siwumkhandlu waseZululand futhi siyalisupporta kakhulu siyafisa ukuthi liqhubekele phambili njoba silapha namhlanje siqikelelile ukuthi bayakwazi ukufinyelela eThekwini ngisho sebe phambili bangabulawa indlala sizoqhubeka ke lolu hlelo silixhase ngoba uhlelo oluhle kakhulu oliqoqa intsha yethu libafundisa amahubo libafundise nje nokuyiphatha
mhlonishwa kuzwakalile ubeka uthi cha akukhona ukuthi ngoba baye eThekwini kuphela ilan athenda khona ingoma kodwa into ehlezi khona njengoba sisendaweni noma ngithi iZululand indawo ihlonishwa kakhulu ngamagugu esintu njengoba kusehlala nkosi futhi kusemakhosini akitho hlanga mhlawumbe kwakuveza ukuthi ingoma nohlezi niyiseka njengomkhandlu nibeke eqhulwini
njengoba baye eThekwini basazobuya sisazoba nengoma jikelele ezoba lapha eZululand ezohlonipha kakhulu futhi iqhaza lomholi wethu umntwana kwaphinda ngene bona labantu abasha bazofundiswa amahubo akwaZulu bafundiswa amahubo asendlunkulu bafundiswe umlando ukuthi siqhamukaphi njengesizwe samaZulu siyephi futhi la isiphikelele khona ngakho ke sizoqhubeka nenhlelo eziningi kuqala nje namhlanje ukuqhubeka konyaka sizobona inhlelo eziningi ezididiyelwe ezobe iqoqa kakhulu abantu abasha
umkhandlu omkhulu ohlonishwa kakhulu masikhuluma ngomkhandlu waseZululand Street mhlonishwa mhlambe lakho obungalisho usulibhekiseke njengamanje emphakathini kakhulukazi wonkana njengoba sazi ukuthi sisenyanga siphakathi nenyanga njengamanje unyaka usuhambe kakhulu nakuyona ke intsha njengoba sazi ukuthi ikusasa lalelizwe
njengoba siqala uJune nje inyanga yabantu abasha inyanga yabantu abasha ke siqale ngalolu hlelo oluqoqa abantu abasha sisazoba necamp lapho sobutha khona izinsizwa sifundisa ukuyiphatha sifundisa ukuthi abantu besifazane abahlukunyezwa abashaywa sisazoqoqa neintombi neintombi sifundisa ukuyiphatha ngakho ke siyanxusa kakhulu kubazali ukuthi uma kufika amagoso kufika abaholi bezocela izingane bayidedele ngoba lezi nhlelo zakha isimilo seingane zakha nikusasa eliqhakazile leingane
sibonga kakhulu umhlonishwa bobumeya nje ubona ke insizwa ke lena ekwazi ngisho ugiya ungayithathi kancane izokumangaza sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kwangathi ke nosuku na yonke into nje ngihamba kahle umhlonishwa sondini
sibonga kakhulu baba
sibonga kakhulu umbukeli wenhlaka production hashtag sikuthatha sikubeke silandele njalo ku Facebook na YouTube sikhona sithi ke hashtag ingoma kazwelonke sikhona nje bage sisemkhandleni kodwa kwamanje wakithi lesiqhenya ngawo iZululand district alright imbukelo enhle ka production amabombo njengamanje sobhekisa eThekwini kulika banana njengoba siZululand district amahlabathi izinsizwa zikhona ingoma kazwelonke laphana ke emobhida konakele kakhulu ke inganza kwethu njengubona ke zishaya utjenge ziza kancane kancane soze sifike lika banana uyoqopheka umlando ezweni sakwaZulu alright ingoma kazwelonke nje ubona umbukelo enhle ka production madoda ke ziyashaya utjenge ziyanyuka sibe khona ke eThekwini kulika banana njengoba kamahlabathi ephume onke umkhandlu omkhulu iZululand district ithe ayikhiphe amabhasi ikhiphe izithuthi ezothutha onke amaqembu ashaya ingoma njengoba kuyoqopheka ke umlando nesibusiso ke siphuma kubabushenge njengoba esikhiphile ukuthi hambani bafana nyosimela njengoba sazi ukuthi ke mkhulu umlando kithi
kwazo kuphi nakuphi la nisibukele khona iTV yakho engonqaphambili izwide media TV namhlanje bafethu I'm reporting live la People's Park umcimbi ophunyelwe izinkumbi zabantu kumnandi kunjiyana ingoma kazwelonke abantu bajabulile bafethu unfortunately ngebhadi bafethu imedia ivaliwe bafethu besithi sizonithatha sinibeke ukuthi namhlanje kwenzakalani kulomcimbi njengoba nihlezi nazo bafethe ukuthi sinithulela zona zishisa kodwa ke sivaliwe kwathiwa nje no more asibadinga abanye abantu abazoba izintatheli noma abazontathela indlela athizeni kulomcimbi so bafethu ke ilokho okwenzakile namhlanje la bathe abahleli bomcimbi asivumelekile sizintatheli ama media companies awavumelekile kuvunyelwe nje abantu abathile ukuthi kube yibona abazokhona ukuqopha kulomcimbi indaba lezo zibhlungu kwemabhinqa njengoba nazo ukuthi sijwayele ukunithatha sinibeke ngayo yonke into ethinta amabhinqa abantu bagqokile bavunulile bahle banjeyana kulomcimbi namaqembu kaphumile bafethu ngobuningi bawo ezindaweni ezahlukahlukene sizothatha izithombe ezimbalwa yize noma kungavumelekile bafethu ezibhlungizo lezo ukuthi kulomcimbi baxosho bonke abashuthi kwathiwa nje no more abeze abanali igunya lokuthi bezoshuthi
alright imbukelo enhla ka production sikhona la eThekwini kwa banana sasithe siyahamba sayithela phezu komkhaya intokazi ezinhle asinibingele intokazi phinde samukele
yebo sabukela nani sabingelela
naze navunula kamnandi nibahle khona la engomeni kazwelonke mhlawumbe kuyichaza izintokazi obani ibona nisipha namakhadi kwenzakalani
yebo isiqhamuke emva izamvunulo nokwanda kwabuthelezi lwenikhuluma naye isiqhamuke emvunulo emva izamvunulo ilapho ezivunulisa khona abantu nje esiqhambisa ubuhle bukaZulu ngoba isibuye sesisa ubuhle bukaZulu kuyigugu lethu kuyigugu lokhu esikwenzayo kuthina so kuhlezi sifuna ukuthi kuhlezi kukuhle kubantu futhi kuhlezi kusemgangathweni sikhuphule nezinga lihlale lilihle emva izamvunulo le etholakala yonke indawo eKZN siyafika siqokisa emcimbini abantu besilisa besifazane emhlonyana imemulo imishado yonke imkhosi eba khona siyafika nje nemvunulo sigqokise uyasithola olundi seThekwini ise South Coast umzinto umthwala ume Porsche Epstein sitholala yonke nje KZN
uhamba nentokazi lana indoni yamanzi yaphila
yebo ngaphila futhi
ayibona zinabahle naqoqa kahle futhi mhlawumbe kusho ukuthini kuwena njengentombi yomZulu ukuvunula kanjena ngoba futhi nivunulisa nabantu mhlawumbe nami masengeze ushaya nje ngivunulisa kusho ukuthini kuwena njengomuntu omusha
mina ngiyangijabulisa kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi ize kahle kahle thina singabantu abasha esikhathini samanje sesibuyele emasikweni ethu umuthathu ubuka kahle nje kulama graduation akulonyaka almost wonke umuntu bekavunulile lokho kuyasijabulisa kakhulu nathi simvayiza qhubekani nithanda amasikweni amaciko siyabonga
alright mhlawumbe intokazi abafisa ukunilandela nabafisa ukubhukha bakwazi ukuthola imvunulo ngoba nami ngishilo nje ngathi nginomqhele odwa nje kodwa ngiyacabanga ukuthi sengizokwazi ukuyishaya iphelele sinilandela kanjani kwinkuwe zokuqhumana iy'nombolo mazikhona soyibeka la kwi-screen mbukeli ngasekhaya
yebo siyatholakala kuwo zonke iy'nkundla zokuxhumana ku-TikTok, Instagram, u-Facebook, imvayiza mvunulo trading uyayubhale kanjalo nje bese kuvela yabo subona-ke umsebenzi wethu wonke bese uyasithinta ngo-WhatsApp ukuthi kuphi okufunayo okudayisayo noma okuqashisayo ubususithinta enambeni u-083 95 84 948 bese uyasho ukuthi ukuphi nendawo
hhayi nibahle nezo mana senithathiwe livele noma kwenzakalani
sisadayisa sisesendalii
nawo sasadayisa
hawu kunjalo
hhayi bafethu niyibonele velani nibalandele nilandele ukuthi basasendalini kwabona noma ikanjani stank